Uyu munsi wabaye umunsi ukomeye cyane, wabaye umunsi w'agahinda, wabaye umunsi w'amagogwa, niko nabivuga, wabaye umunsi w'igitangaza cyane ku isi yose, aho Facebook, WhatsApp hamwe na Instagram byabaye bloke mu mwanya utari utari muto, aho amakuru atandukanye yagera abazwa hirya n'ino. Warashima bamwe bari mu Burundi bagiye baribaza amatelefone agera cyane cyane ako kana Isaac Class nkanje nagenda abazwa ibibazo byinshi bijanye na niyugagwa rya Facebook, Instagram na YouTube na WhatsApp, kuko YouTube yirirakora neza cyane kubabiravye kubabibonye babibonye, ariko besho kumubaza ati ikibazo cyahabaye ni giki, ariko kwanza ntarabwira ikibazo cyahabaye n'uko babigira kugishaka no mwanya ubu nisa 6:54 WhatsApp, Facebook, Instagram bahije kubirekura ubunyene, byegeje gukora ubunyene, ariko kandi babwira yuko usanzwe arongoye cyangwa usanzwe atwara company yino mihora ariwe Mark Zuckerberg, niwe asanzwe atwara ino mihora ku isi yose. Ino company yamenyesheje yuko yasabye imbabazi, yabicishije kuri Twitter asaba abantu bose bakurikirana na Twitter ati mutwihanganire mutubabarire akagurane kahabaye, turacyakaraba turabe ingorane habaye. Ibyo rero mutaramenya gushaka no mwanya nuko Mark Zuckerberg gushaka no mwanya amazi guhomba nkuko tubikura ku rubuga rwa Fox, amafaranga angana na matrillion ndako tushika za madolari ni billion ama billion ibilioni indwi billion indwi y'amafaranga y'amadolari, niyo mafaranga amaze guhomba billion indwi ni nk'amafaranga ni nka uyashize marundi ni trillion 10 anarenga ko gato, ari amafaranga yatari make urumva ko ari amafaranga menshi cyane trillion umasaha 12 masaha 12-13 Facebook, Instagram na WhatsApp bitari ko birakora, uno Mark Zuckerberg asanzwe atwara ino mihora amaze guhomba amafaranga angana na billion indwi angana mu marundi na trillion 17 arama miliyaridi na miliyaridi menshi cyane amaze gutakaza amafaranga ya marundi. So iki ni ikintu cyatangaje abantu benshi ku isi ati ibintu bibaye n'ibiki, iki nicyo kwereka yuko isi iki gihe itwawe cyangwa se ihagaze ku mihora. So kino gikorwa rero ni gikorwa kidasanzwe, aho abantu benshi babuze amahoro barabuze ati mana yanjye ibi n'ibiki bibaye, ariko tubamenyesha yuko baba ndi bakubita amadiri ku ma Facebook, Instagram na WhatsApp. Sinzi ingene bingana, sinzi mwahombye ku rugero rungana gute, mwatakaje amadiri ku rugero rungana gute uno munsi. So usanzwe gukora Instagram, usanzwe atwara Instagram, Facebook na WhatsApp, nyene byo ko nyene byo numwe nyene Mark Zuckerberg wewe yasabye imbabazi bicije kuri Twitter, ko Twitter cyikoreshwa cyane. Warashima abarundi benshi bakibagira n'ubwubatsi mana yanje ni biki bitubaye koko tuguma tubona bitari ko birakora n'amatelefone menshi nayakiriye, ndiko ndabaza ati Isaac ni biki bibaye habaye ingorane nyabaki, ariko tubamenyesha yuko ingorane ihari mu Burundi gusa, yari isi yose, Tanzania, mu Rwanda, ku isi yose ino mihora itatu Facebook, Instagram na WhatsApp byari byahagaritswe cyose bidari byahagaze, ni ibintu bimaze kuba gake cyane, shakuba ari n'ubwa mbere bibaye. Warashima ku buryo WhatsApp, Facebook, Instagram byahagaze icyarimwe mu Burundi. Ibiro bijeje gutuma tumana kwa makuru bya nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bora wiri nyamitwe nawe nyine aciye agira icyo avuze kuri Twitter faster, yaciye posting cya twistinga arabwira abarundi bose ati mwihangane, nimwibaze yuko kino gikogwa cyangwa se kino kibazo cyahabaye ari kibazo cyabaye mu Burundi gusa. Nimbona ama WhatsApp yanyu tariko arakora, Facebook yanyu mukibaza ngo ni ngorane yahabaye mu Burundi ngo bavyukare mu Burundi, no ni kibazo cyabaye ku isi yose. So nawe nyamitwe yihutiye cyane guhumuriza abarundi kugira ntibatahure kumbura ati kumbura hari ikibazo kibashobora kuba cyahabaye cyangwa hari ingorane habaye, ariko tubamenyesha yuko gushaka no mwanya tuvugana byose bimaze kugurugwa. Eka turaza kubana tubabwira amakuru uko ameze, eka Facebook, WhatsApp usanga se umurongo uyasanzwe arongoye Facebook, WhatsApp na Instagram ariwe Mark Zuckerberg ya nyagirica vuze nyagirica shikirije, tuzakubabwira ngaha kuri Isaac TV. Gira subscribe, like na share kuri bandanye nka stories zitandukanye. ubandanye. Shira comment yawe ngaho tubwire kuri wewe. Uno munsi amadiri yatakaye rangahe mbere babandi biri batavuganye n'abashiri babo babandi bari hanze kana babandi bari usanga amadiri yose bahereza kuri WhatsApp Facebook he nahandi mwaho mbye kurugero rungana gute shira commentaire yawe ngaha mazu hane link ubahe bagenza ya link ubwira ati Isaac classic yamaze kwashikiza yuko ibintu byose bimaze kugurugwa gira subscribe like na share in Isaac TV.